angathi nakufanele asolve inkinga ku-district or ilocal bese khomba e-head office athi hayi ezinye izinto zibambekele e-head office kanti izinto engihamba ngakwazi ukuthi bazenze. Nakuyisifo-ke leso esicanga ukuthi ngokubambisana sizokwazi ukuthi lesifo sisinqobe, ngoba uma ngingafuni ukusebenza kulula ukuthi ngikhombe kwamakhelwane ngithi hhayi umuntu ongakwazi ukuthi asolve le nkinga umakhelwane, kodwa ngibe kuyimina ongakwazi ngoba ngisuke ngibalekele i-responsibility. Naw yingakho-ke sisho ukuthi sithe asikwazi ukuthi uma sesimtholile uma singahlangani namakhosi asedlukhulu, kodwa sibesiqala sixoxisana nozakwethu kakhulukazi abasebenza namakhosi asedlukhulu. Sahlangana nosihlalo e-provincial house wazibeka izinkinga amakhosi asedlukhulu abhekene nayo, savumelana ukuthi ezinye zey'nkinga ezikhona KwaZulu-Natal akulula ukuthi sizinqobe manje. Ngisho nempi kudala akungethi masemqhamuke emiye sithi izoliwa manje iqotshwe manje, kodwa kwakuba kwakuhanda ukuthi hhayi uma ngazange kulunge manje ake sibuyele emuva. Uma sibuyele emuva sophinde siyoplana sixoxe ukuthi sizoyinqoba kanjani lempi esibhekene nayo. Now njengohulumeni-ke okhona obekiwe sikhathazeke kakhulu ukuthi kube khona iy'nkinga ekhona kuhulumeni nakhulukazi iy'nkinga ezikhona ekuholeni okukhona amakhosi asedlukhulu ekufaneke sikwazi sisebenze ndawonye siqhamuke namazwi ukuthi siya kanjani ukuthi siye phambili. Ngifisa kungabi ningabukeli phansi lo mhlangano namhlanje, kodwa lo mhlangano namhlanje kufana nokuthi utshala imbewu. Motshalile-ke umotshala akusho ukuthi kuzohluma kusasa, kodwa ubanalo ithemba ukuthi njengoba ngitshalile ngiyazi ukuthi ngizovuna kwesikhathi esithize. Naw kodwa ukuzovuna kufanele ukwazi ukuthi kufanele ukwazi ukuthi uthethe ufake amanzi uzokwazi ukuthi imbewu njengoba ikhona phansi ibe nabo ukuthi igcine kuqhakaze into lo osuka kuyitshalile. Lokho sizokwenza ngokuthi sihlangane sibe kunye. Kungenzeka-ke ngokusonta sisonte endaweni ehlukene, ngenzeka sonte endaweni ehlukene, kodwa kuhulumeni sonke usibuka ngeselilodwa ngokuthi singamakhosi asedlukhulu. Asibuki ngokuthi inkosi yesizwe loyo isonte endaweni ethize leyo ihole endaweni ethize, ngoba esikwaziyo nongohulumeni ukuthi sinamakhosi asedlukhulu. Naw yingakho-ke sifisa ukuthi simbonge, ngoba noma kuney'nkinga endaweni amakhosi abuya kuzona iwona akwaziyo ukuthi ahambe akhuze abantu bakithi ukuthi kube khona ukuthula, ngoba ayazi amakhosi asedlukhulu ukuthi ayikho into engenzeka uma kulini. Nawe sizocela ukuthi niqhubeke njalo nomsebenzi eniwenzayo, ngoba kuthiwa kuyaliwa esigodini esithize ezingaphansi kwenkosi yesizwe. Kuba ukuthi kuleyo ndawo akuzukwazi ukuthi kufike intuthuko, ngoba uma kuliwe akwazi ukuthi kube khona abantu abazosondela balethe intuthuko, ngoba sinenkolelo ukuthi amakhosi asedlukhulu ayalibamba kakhulu iqhaza lokuthi kulethwe intuthuko KwaZulu-Natal. Now sithe enye sike sayihlangana, sithe sihlangana nomasipala sihlangane nabo ngeviki elidlule, safisa ukuthola ukuthi ngoba omunye umthetho uyasho ukuthi kufanele amakhosi akwazi ukuhlala kuma-Hall Council, umehlala yakwazi yini umkhandlu uyakwazi ukuthi awasize amakhosi asendlunkulu. Sathola ukuthi kwezenye indawo sekhona iy'nkinga la ukuthi inkosi yesizwe ingayitholi ne-agenda ngesikhathi ewenza ukuthi ingakwazi ukuthi mayifika befika kwi-full council ingakwazi nokuthi kwenzakalani. Kugcine kubengazathi nje inkosi yesizwe izohlala nje ivakashile. Now izinto-ke lezo esizitholile kodwa sizosebenza nabo masipala sihlangene namakhosi asendlunkulu. Now ngiyakwazi into ezinto eziningi zodinga ukuthi siyihlangele phansi sizixoxe nobuholi beprovinsi, behouse nasema-district ngey'gaba ehlukene. Now kukhona udaba esilaziyo elikhuluma udaba lwezinduna. Sithe masingena eminyangweni yakhona i-report eshoyo ukuthi kunenkinga ngodaba lwezinduna. Kodwa sifisa ukusho ukuthi njengoba selitholile lolu daba sifisa ukuzibophezela ukuthi izinduna zamakhosi sisebenze nazo ngoba sinokuqonda ukuthi iy'nduna zamakhosi ezibekwe amakhosi kodwa zibekwe amakhosi uhulumeni wakhanda ipolisi ukuthi kufaneke sisebenze kanjani ngawo. Kodwa loyo pholisi kufaneke namakhosi akwazi ukuthi ayiqonde ukuthi senza kanjani. Ngishiso ukuthi last week besi-attende i-meeting sibizwe ungqongqoshe ka-national umama unkosazana Dlamini Zuma ebize bonke o-MEC bamaprovinsi. Olunye olunye ley'nkulumo ezibhekile lezi ukuthi ayengibeke nesibonelo eGauteng ngokwe-report banamakhosi awu-4 Gauteng nje yonke. Ma ngithi mhlawumbe eGoli ngoba ngazathi ngikhuluma nge-Johannesburg ngisho nge-Gauteng efaka no-Pretoria nezinye iy'ndawo ngokwesa anamakhosi awu-4. Now KwaZulu Natal sinamakhosi plus or minus 295 or 96 but towards 300 akhonfemekile sihlalo. Bese siba ney'nduna zamakhosi ezikhonfemile njengamanje ezo-3225. Na kuba nzima ukuthi uma kuthatha inqubo ku-national kufaneke ngoba kule meeting besikhona bekhona nosihlalo wa-national i-house wazibeka ezinye zey'nkinga amakhosi asendlunkulu abhekene nazo. Sase kuvelana ukuthi wonke imithetho ezoshaywa uhulumeni ethinta amakhosi asendlunkulu kufanele ukuthi kube khona ukuthi kukhonsathwane, ungabiki umthetho ozophasa ongazange ukuthi kuxhunywane nama-structures amakhosi asendlunkulu. Nawe ngithi asidlulise lokho ngoba kuyenye yezinto ekufanele sizihlayele phansi engeke sikwazi ukuthi siyiqede manje kodwa yinto efanele siyoku siyixoxa ngoba amakhosi asendlunkulu sihlala nawo la KwaZulu Natal, sihlala nawo la e-South Africa ayezwa emarediyweni ayabona komabonakude ukuthi isimo somnotho asibanga kahle nje kwi-country yonke singamanga kahle kwi-country yonke kusho ukuthi nala KwaZulu Natal asibanga kahle. So yingakho kubalulekile ukuthi sisebenze ngokubambisana ukuthi sizame ukunyusa umnotho wase-South Africa, sizame ukunyusa umnotho bakwazulu natal ngoba uma kunyuka umnotho wase-South Africa noma kunyuka umnotho wakwazulu natal kusho ukuthi inkinga esibhekene nayo yamathuba omsebenzi ngoba baningi abantu bakithi abangasebenzi izokwazi ukuthi ama-investors bebaningi ama-investors azosuka phesheya kwazulwandle beze endaweni zamakhosi asedlunkulu bazo-investa khona bese isizwe sikwazi ukuthi sibhenefithe ukwazi ukuthi kuthuthuke izindawo esizakhele. Naw ingakho-ke sicela kakhulu ukuthi sibambisane kulezi nkinga esihlangabeze nazo siwumnyango wakakhoko. Ngiyafisa ukuzwakalisa okukhulu kubo ngendlela amakhosi eke sengike ngahlangana nawo angamukeleka khona ngoba ekuhambeni indlela ebesiyihamba asekhona amakhosi asendlunkulu esike sahlangana nawo. Njengoba ngike ngasho ukuthi sithema siqeda nje ukuqokwa sahamba saya kwisilo sababantu siyozithula masasifika khona sawafica amanye amakhosi asendlunkulu asabukela kuyinto enkulu leyo. Siyafisa ukuthi wonke amakhosi asendlunkulu asamukele kodwa sisho ukuthi kuzokwenzeka endleleni esiyihambayo senza amaphutha ngoba akekho umuntu ongathi yena angekalenze iphutha kodwa kwenzela iphutha singagibeli phezu kwetaba sithatha amatshe nishaye ngaphansi kodwa kufanele ukuthi hhayi ngathi kwenzeka iphutha namhlonishwa sacela ukuthi sisondele sibone ukuthi sililungisa kanjani iphutha ngoba okoniwe ngomlomo kufanele kulungiswa ngomlomo. Ithink okunye esifisa ukuthi siwuhulumeni wakwazulu natal sikusho ngoba siwahlonipha kakhulu amakhosi asendlunkulu bengeke sicele amakhosi asendlunkulu ukuthi sicele ukuthi sibe nabo kukho kubona lokho kuyinto yokukhombisa ukuhlonipha okukhombisa ukuthi sizibophezele siwuhulumeni wakwazulu natal ukuthi sisebenze namakhosi ngoba sesishilo siyazi ukuthi ayikho into esizoyenza ngaphandle ukuthi sisebenze na wonke ama-stakeholders sizobophezeleka khona izinto ezikwene ngazo nosihlalo i-Provincial House inkosi yesizwe ubabuqhelezi ukuthi wafika wazisho izinto sasesisho ukuthi hayi lokho singakwazi ukuthi sikwenze lokho sihambe ngenxa yenkinga ngesikwazi sikwenze njengamanje kodwa sifisa ukuthi sizibophezele ukuthi sizosebenza phezu kwabo. Enye yezinto azibezile usihlalo weprovinsi wehouse inkosi ubabuqhelezi esiyixoxile nabo-national kune-document esaxoxwa ku-national ngithi saxoxwa ngoba sifike sabuza sayibuza ukuthi kunengxoxo after sikhulume nobaba nenkosi yesizwe uchelezi ufike wazisho izinto wasikhombisa ukuthi khona le-document ekufanele siyi-implement. Now ngenxa yezinto ezikhona la ngaphandle ezweni silakhele kufanele masitholile into bese uyayibheka ukuthi le document ime kanjani ngoba uma ungayibheki sizozithola sesiya lapha kuzondo commission. Uzondo commission ika sihlalo akunani ngoba uphendula izinto futhi uma ungafuni uyakhona banemapowers ukuthi bangabusa ngisho ecourt nawe ugcine usukwazi usuboshwa kanti akukho mnandi ukuthi uma ufisa ukusebenzela abantu bakithi njengamakhosi asendlunkulu asenzela abantu bakithi ukuthi bese wenze izinto ezi-wrong zisuka. Now le document inezinto-ke eziproposwayo kufanele sisebenze kanjani namakhosi asedlulile. Yiziphi izinto engafanele ukuthi sisizane ngazo? Izibalileke. Izinto ezikhona ezingezazi ukuthi kufanele kube khona izindlu, kufanele kube khona isikoleni, kufanele kube khona imoto, zibekiwe nje. Kodwa kuseyinto esaqoqo, yingakho kufanele ngisho esihlalo ngoba ngiyobe angibenzi ubulungiswa uma ngingakushoka lokho. Ngoba omunye angathi hayi le document esiphasile izophasa uma isigazethiwe. Ikhona-ke enye into othola ukuthi la KwaZulu-Natal amakhosi sendlunkulu siwaholela imali ethize. Iy'nduna zamakhosi zihola imali ethize. Osihlalo bama-local house bathola